itorero ryawe tabara tabara itorero ryawe
mana imbabazi mana twiringiye tabara mana itorero ryawe dore twugarijwe n'umwanzi satani
Hafi yacu mana, hafi yacu, hafi yacu mana.
yacu mana hafi yacu hafi yacu mana hafi yacu hafi yacu mana